futhi ngeke kalona lami isikhathini singaphansi kwa 6 weeks.
Kumele siyenze replacement. Kumele senze ama trials.
Usho sodinga mina ke phela lapha.
Unandi ntombazana.
Nimrod.
Unandi
ingane yakho.
Yonke into mina ngiyazi ngirap ngiyazi ngakho. Kanti namhlanje futhi ume phambi kwami ukuthi ngifeze amaphupha
ami. Umsebenzi wentombazana wakho ngisi. Izale indaba. Hayi indaba yokuloko idlala irap nabafana.
Zenzisi futhi nami ngeke ngizenzise.